itangazo ry'inama nkenguzamateka mu gushyira mu ngiro ingingo zafashwe igihe hari ko higwa ingaruka zabaye igihe intwaro y'ubutegetsi bw'abakoloni b'Ababiligi bwahindura intwaro mu mwaka w'1925 inama nkenguzamateka ya Repubulika y'u Burundi iriko iratunganya urukurikirane rw'amahuriro ku bijyanye n'ibyabaye umwaka w'1922 ku kivuko kivuga giti kwibuka no guha izina ribereye ibyabaye umwaka w'1922. Ayo mahuriro yatekanijwe mu ntumbero yo guhanura ubutegetsi be n'inama nshingamateka nk'uko bitekanywa n'ibwirizwa shingiro mu ngingo y'192 agace ka gatandatu ku bijyanye n'ikibazo cyo kurandurana n'imizi amacakubiri y'amoko kugira twubake Burundi buzira akarenganyo butunganiriza bose kandi buzira indyane. Mu yandi majambo, inama nkenguzamateka y'u Burundi irondera kumenya ukuri ku ruhara leta yagize mu byabaye mu 1972. Inama nkenguzamateka ikabikora ibicishije mu rukurikirane rw'amahuriro. Ni muri iyo ntumbero inama nkenguzamateka yatanguje ibiganiro kugira ihaka ry'abo bose bafise icyo bashikiriza, baba ababyemera canke ababihakana canke abakekwa ko bakoze ayo mabi canke abashikiwe n'ayo mabi, kugira bafashe inama nkenguzamateka y'u Burundi kwegeranya ibyemezo be n'ibyiyumviro bihagije bifasha kumenya ukuri kubwicanyi nyezina bwakozwe mu mwaka w'1922. Inama nkenguzamateka iboneye akaryo ko gusaba Abarundi n'amakungu gushyigikira icyo gikorwa ata kindi kigamije atari kumenya ukuri be n'ukunywanisha Abarundi. Inama nkenguzamateka y'u Burundi irashima amaze gushikiriza intahe n'abimirije kuzozishikiriza muri runo rukurikirane rw'amahuriro. Ihuriro rigira gatatu ritekanijwe ku wa gatanu igenzo rya 2028 rusama 2021 ku ihoteli Club de la Tanganyika ku bisaza 2 zo mu gitondo. Ihuriro rigira kane rizoba ku wa 11 ruheshi 2021 muri icyo kibanza nyene. Irya gatanu naryo ritekanijwe itariki 25 ruheshi 2021 i Gitega. Bigiriwe i Gitega ku igenekezo rya 25 z'ukwa gatanu 2021 ku bw'inama nkenguzamateka y'u Burundi umukenguzamateka Nshimiyimana Siriyake kigaca kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka.